It's Mega Chris on Vuma FM. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Nearly 6 cutting sugar singing to Bamba singing a valic sin. Bambanga singing a valic sin nanti zing calling a loose sugula, calling a loose son to Namchanje. Bamba singing a valic sin. As for the Ningwati Amahobo, chapter 34, verse 5, Pelly, verse Lodwa, verse Siavalix, and Babheka kuye phezulu bakhanya, ubuso babo abusoze bachapa. Babheka kuye phezulu bakhanya, ubuso babo abusoze bachapa. Ekuseni as you about to start your week, uqala usuku lwakho amahubo lawa abhalwe uDavide, uthi abantu ababheka kuye phezulu simakade, ubuso babo buyakhanya futhi abusoze baze bachapiswa. Okusho ukuthi uDavide ke waba ne-experience ukuthi engabheki kuye, wabona ejapha, wabona ebhekana nezinto wangabheka kuye, wasithola ejapha, kodwa wathatha isinqumo sokuthi njengamanje uyawasusa amehlo akhe phansi, kodwa uphakamisela amehlo akhe phezulu, usebheka kuye uJehova. Lithi iBhayibheli wayithi sebheke kuye ubuso bakhe ke base bukhanya futhi abusoze bajapha. Ngifuna ukuthi ekuseni into ezokujabhisa kuleli sonto ukuthi ususe amehlo akho wabhekise izintweni ezikuhlaselayo nasezintweni ezingahambi kahle empilweni yakho. Kodwa mina bengingathi namhlanje ake ususe amehlo akho ezintweni ezingahambanga kahle last week nezinto ezingahambi kahle empilweni yakho, uwabhekise kuNkulunkulu ongumdala wezinsuku, ongaphezu kwezimpi zonke, ongaphezu kwezinto zonke ezikhona emhlabeni. Mawenze njalo uzozibona ubuso bakho bukhanya futhi abusoze bajapha, ngoba izinto ezikujabhisayo izinto osukufokase kuzona. Yabona lezi zinto ochitha isikhathi sakhe esiningi ufokase kuzo uzibhekile, izona ezokwenza ujabhe. Kodwa mawuchitha isikhathi sakhe esiningi ubheke kuNkulunkulu, ubheke kuJehova, ubuso bakho abusoze bajapha ngoba ubhekile kuNkulunkulu. Ngiyacela namhlanje ekuseni ke ushift focus yakhe, ke ususe izinto oyibukayo. Ngiyazi ukuthi kunezinto eziningi ezingahambi kahle, kodwa ukuchitha kwakho isikhathi esiningi ubheke lezo zinto, ukhuluma nangazo, utshela abantu nangazo lezo zinto, akuzenzi ukuthi zibe zingcono, kodwa zikwenza ukuthi uphatheke kabe kakhulu. Kodwa namhlanje bengingathi ake ususa amehlo akho ezintweni ezinzima nezinto ezikhalisayo, ubhekise amehlo akho enkosini. Ngiyazi usukhulekile kodwa kwenze kulutho, ngiyazi usubatshelile abantu kodwa akushintshi lutho. Ake ususe ke manje amehlo akho kulezo zinto lezo. Susa amehlo akho kubantu abangakuphathanga kahle, susa amehlo akho kubantu abangakufuni, susa amehlo akho kubantu abakuhlebayo nabakhulumayo, ubhekise amehlo akho enkosini. Uthi uDavide babheka kuye ubuso babo bavele bakhanya, abusoze bajapha. Akekho umuntu ke wafokasa enkosini wajapha, akekho umuntu ke wabeka amehlo akhe kuNkulunkulu wase wajabhiswa. Bonke ababheka uNkulunkulu ubuso babo babujabhe. Ngiyacela nawe namhlanje ekuseni, qala isonto, shift focus yakho. Susa amehlo akho kwi-stress sakho ne-depression yakho nesifo esikuphethe. Susa amehlo akho ney'kweleti ezikubambile, ubhekise amehlo akho enkosini. Uzoletha inkuthula okuphelele uNkulunkulu, bese ubuso bakho buyakhanya, awusoze wajabha. Uthemba abantu, abantu bangakuthemba bakuphatha kabi, watshela abantu iy'ndaba zakho zizo sezikhulunywa ngabanye abantu. Ngicela namhlanje usuke kubantu ubheke enkosini. Susa amehlo akho uwabhekise uNkulunkulu. Utshela abantu iy'mfihlo zakho azizo usuyithola ngabanye abantu. Inkinga ubheke abantu, namhlanje susa amehlo ubheke phezulu ukuze ubuso bakho buzokhanya, bungasoze bajabha. Angaze ngizwe ukuthi uNkulunkulu uyajabhisana. UNkulunkulu akajabhisana. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.